sada ba mwe yelo ma keji na jaga no aha kuruja 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 eh onya wa yije egudia no naga haya 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 nega chamba na machama chama
We need a night.